world now.
Hey, we gonna
change the world. We gonna change the world now.
Gonna change the world now.
We never gonna look back.
Trying to do all wanna wanna do.
We never gonna give up.
I'm gonna keep up.
Da 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 da